ukubabuyile ecaweni licawa siyenzele wena kodwa ke ubaba ungayanga ecaweni ungoyena siyenzele yena lecawa icawa yabantu bangacawiyo le iyaqala ke ngoku
icawa yabantu bangacawiyo iyaqala namhlanje
naso ofisini yakho uThixo khona ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegardini ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala kopipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo
mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo thabathi thuba sibulise bazalwane kumntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enisibukele nikuzo sibulise kumntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisimamele nikuzo siyanamkela kwicawa yabantu abangacawiyo ngale mini yanamhlanje sisekwinyanga yabantu abangomama igama lam ke lingisihle bonani andihambi ndedwa ndihamba nalo mkhonzi
masibulise ke kuwe wonke umntu osibukeleyo ngale njikalanga ngelihle lomvukeli wethu uYesu Kristu sibulise kumama ubhuti osisi nakudata nakuye wonke umntu osimameleyo namhlanje ngelihle lomvukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu amen
amen
ke bawo igama lam ndingu-Anelelo wakamnguni masithemba ukuthi abantu bazokuhlala nathi de siyofika kwala xesha lethu lokuphuma icawa yabantu abangacaweni
Nkosi ke bawo singalibazisanga xesha bawo masivule inkonzo yethu yanamhlanje kumthandazo
masithandaze bawo yisebe Nkosi yethu enguYesu Kristu Thixo osikhuzithathu umnye Thixo kabatata Thixo kamama Thixo wezichu zethu Thixo wodade wethu Thixo wobhuti bethu siza phambi kwetrone yakho Thixo wethu olungileyo sisithi asimbonanga uThixo ufana nawe
Thixo
wethu onamandla amakhulu kwaye Thixo wethu asoze abekho Thixo wethu ofana nawe Thixo uThixo olungileyo uThixo onenceba uThixo onemfesane uThixo oze izinto zonke kuthi uThixo wena ungalanywa Thixo wethu ngeliso lenyama Thixo namandla amakhulu Thixo onethando Thixo wethu omvunsemvuze ububele Thixo wethu siphakamisa ke izandla zethu sibulela Thixo wethu ukuba ubusivusile Thixo wethu olungileyo kumandlalo bethu Thixo wethu olungileyo wasilondoloza phakathi kwezinto ezimbi Thixo wethu olungileyo wasigcina Thixo wethu olungileyo wasibonisa Thixo wethu inceba yakho ebudeni bemini Thixo usenguThixo ke yena
usenguThixo
Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu uzaba nguThixo nangomso nakwixesha elizayo Thixo wethu uzobe unguThixo wena nokuba amaxesha Thixo wethu olungileyo nokuba isizini singatshintsha Thixo wethu olungileyo ufike Thixo wethu ebusika kubonakale elihlobo entwasahlobo Thixo wethu olungileyo ufike kubusika kodwa wena uhlala unguThixo Thixo namandla amakhulu silondoloze ke Thixo wethu usigcine Thixo namandla amakhulu Thixo wethu olungileyo ngamaxesha Thixo wethu ukungalungi kwethu Thixo wethu olungileyo silondoloze wena Thixo wethu olungileyo ngamaxesha Thixo wethu olungileyo ukukhanyela endleleni Thixo wethu olungileyo usigcine wena Thixo wethu olungileyo ngamaxesha esikunyevulela ngayo Thixo wethu olungileyo usigcine wena ngamaxesha Thixo wethu olungileyo esikuphakamelayo Thixo wethu olungileyo singakwazi nokubana unguThixo kodwa wena sigcine Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu gcina Thixo wethu olungileyo abantu Thixo wethu abamamele le nkqubo Thixo wethu olungileyo gcina Thixo wethu olungileyo abantu Thixo wethu olungileyo abathixo wethu olungileyo abathembele nguwe Thixo wethu abathembele ngawe Thixo namandla amakhulu gcina Thixo wethu olungileyo imisebenzi yethu Thixo wethu olungileyo gcina Thixo wethu olungileyo amakhaya ethu Thixo wethu olungileyo gcina Thixo wethu olungileyo abazali bethu Thixo wethu olungileyo gcina Thixo wethu olungileyo izinto ezinexabiso kuthi Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu sigcina Thixo wethu elungileyo ekungafumanini kwethu imisebenzi sigcina Thixo wethu olungileyo ekungafumani kwethu abantwana Thixo wethu olungileyo kusigcina Thixo wethu olungileyo usigcinela abazali bethu Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu ugcina Thixo wethu odade bethu uThixo wethu olungileyo bobonakala Thixo wethu olungileyo nobhuti bethu Thixo wethu olungileyo beziphosile Thixo wethu eziyobisini ngenxa yengxaki abajongene nazo Thixo wethu olungileyo sicela ke Thixo loo mandla amakhulu usigcine sonke Thixo wethu olungileyo ugcine nento ezinexabiso kuthi Thixo wethu olungileyo nanku umkhonzi wakho Thixo namandla amakhulu ezonyuka Thixo wethu olungileyo ashumayele iThixo wethu olungileyo iindaba zakho zilungileyo umlondoloze Thixo wethu olungileyo umnyashe ngomoya wakho yingcwele Thixo wethu olungileyo athi Thixo wethu into azayithetha apha Thixo namandla amakhulu ibe ithambisiwe nguwe Thixo wethu olungileyo sikunika uduma sikunika imbeko ngoba zonke ezo zinto zikufanele nguKristu Nkosi yethu amen
amen
bawo wethu osezulwini mawaliwathwe
masibulele masibulele ngokuba usivulele inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo kubantu basandule ukusijoyina ke le iseyicawa yabantu abangacawiyo siyakwamkela ufika kamnandi xa sisando kuyivula le nkonzo awukaphoswa yinto eninzi ngoku ke njengokuba ke mhlambi usando sijoin sicela into yokuba usele ucofu like ngoba ubukela kuba uyithanda le nkqubo kodwa ke uba ukasubscribe sicela umnikelo wokuba ucofe usubscribe ungabukeli ngetyala ngoba abantu abanganikeliyo bayathanda ubasengxakini bawe enkonzweni.
Ewe baba.
So asifuni ube sengxakini ngoko cofa nje usubscribe. Uzeke xa udibana nomnye umntu umchazele into yokuba yethu inkonzo iyaqhuba rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu, icawa yabantu abangacawiyo. Ngumnikelo ke lowo bawo.
Ewe baba.
Ngumnikelo lowo. Siza uya emazwini ke ngoku bawo. Siya kuyiphi indawo
bawo? Sicela abantu basilinde kulencwadi kawo yokubhalwa ngumgqirha ugqirha uLuka isahluko sesiya seshumi. Sizokubeka ke umnwe kulaa vesi ka-41 uBhayibhile ke uyawubona ukuthi makaqale phi kodwa sizoqala ufunda okanye sizakule ncwadi kaLuka uchapter ngu-10 funda ke kula ndawini esihloko esithi uMarta noMaria.
Marta noMaria.
Emveni kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwivangeli ngokubhalwa nguLuka isahluko seshumi ngevesi ya-38 phantsi kwesihloko esithi uMarta noMaria. Luka chapter 10 verse 38 uMarta no Maria. Kikaloku kwathi ekuhambeni kwabo yena wangena emzini uthile. Yathi ke intokazi ethile egama linguMarta yamamkela ngobubele endlwini yayo. Yaye ke inomsakwayo obekuthiwa nguMaria owathi yena wahlala ngasezinyaweni zikaYesu emana ukuliphulaphula ilizwi lakhe. UMarta ke yena wakruthakutheka kukulungiselela okuninzi. Wema ke kufuphi wathi, Nkosi, akukhathali na kukuba umsakwethu andiyekele, ndilungiselele ndedwa, itsho kuye andincede. Waphendula ke uYesu wathi kuye, Marta, Marta, uxhaliswa, uphithizeliswa zizinto ezininzi. Inye into efunekayo. UMaria ke unyule eso sabelo silungileyo, singayi kususwa kuye. Eli lilizwi leNkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo. NguYesu Kristu iNkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen.
Amen.
Martha, Martha, uqhaliswa, uphithizeliswa zizinto ezininzi. Yesu okunye naba mama Martha kwakunye no Maria. Martha ke ingathi kukwakhe apha ngoku ke njengamntu wonke onendwendwe uxanduva lokuba indwendwe mazamkeleke lusemagxini akhe ngokubhizi ngokulungiselela aba bantu. Kudla ke uba ungoni
ewe ba
kube nzima ulungiselela abantu ingabantu nje bengenatayitile isecaleni kwegama labo ide ibangele abantu abalungisayo bangavani bodwa ngoba bafuna okukulungisa kwabo aba bantu baze apha bangawuvali umlomo ngoba saphathwa kakuhle kulamzi. Ngoku uMartha kufuneke elungiselele uYesu yena ngoku ingangathi ipressure inyuka umnqantsa kunokulungiselela okunye kwabanye abantu. Le nto ide mhlawumbi imbangele abone nezinto ezininzi ezingahambi kakuhle kuba ufuna njengomntu owamkela indwendwe yonke into ihambe kakuhle. Atha kubheka abone nankuya uMaria ehlele ezinyaweni zikaYesu kodwa kuyonakala. Lishwa ke labantu abalungisayo lelokuba bazibona kuqala okanye bazibona kakhulu izinto ezibangela umonakalo. Ngoku mhlawumbi akulungi kakuhle ekitchen. Mhlawumbi akulungi kakuhle phantsi ngoba kusadinga ukutshayelwa mhlawumbi. Ubona leyo athe sajonge leyo azibona into yokuba kutheni le nto ingathi ndizenza ndedwa ezi zinto. Athi awuguqu kabona omnye umntu ehleli phantsi kodwa kuyonakala. Loo nto idale ukukruthakrutheka kwentliziyo ngoba izinto ingathi azihambi kakuhle bantwana bahle bakaThixo. Ngoku uMartha umane thatha apha ayeke, athatha apha ayeke, athethe pha ayeke, athethe kwakunye nangomnye umntu ayeke. Ngoku uza kuYesu noYesu ngokuzibona ephakathi kwale ngxaki yokulungiselelwa kwakhe bantwana bahle bakaThixo. Ngoku ingathi noYesu lo uyayeka konakale bantwana bahle bakaThixo. Kutheni ungathi kuMaria into yokuba makahambe andincedise bantwana bahle bakaThixo? Ngoba umntu othe phithi kukulungisa izinto for abanye abantu uzibona zonke izinto ezingalunganga kwabanye abantu. Umntu mhlawumbi ongakhethanga into ibenye anokuyenza ngexesha uzibona izinto ezimxakanisayo zininzi angayigqibi neyokuqala abe eleqa eyokugqibela bantwana bahle bakaThixo. Ngoku uYesu uyayibona le nto. Yazibona naye into yokuba ingangathi ndizawufakwa apha kodwa sithi mhlambi sakuyijonga lento mhlambi nobuyeso benokuthi ayi Maria ayikhonhle lento yenzayo ngenxa yengqondo kanye ngenxa ye precious esingqondweni kaMarta ebeza ufika mhlambi abone ezinye izinto angazenzi kakuhle bantwana bahle bakathixo sikhe sibabone abantu bathi bencediswa nge abantu bathi hayi kungcono into ndizenzele ngokwami bantwana bahle bakathixo kubekho abantu abahleli phansi kutheni uhleli phansi ndibulaleka ngoba umntu uxakeke kukulungisa le nto afuna ukuyilungisa ade angayazi naxa izinto zihamba kakuhle mhlambi kudingeka into yokuba wobona into yokuba ipressure yenyuka wehlisa umoya ujonge into yokuba yeyiphi into enokuyenza bantwana bahle bakathixo ngeli xesha ukwenzele izinto ezi zizokulunga ngokulunga bantwana bahle bakathixo awukwazi bazalwana into yokuba uthathe into uphinde uyiyeke uyowuleqenye ngoba kungenzeka ungazigqibi zonke Martha uxakekiswa uphithizeliswa zizinto ezininzi Maria ke kuthiwa yena kuyo yonke le nto wangena wayokuhlala ezinyaweni zikaYesu emane ephulaphula ilizwi likaYesu
awukozema
akazixakekisa into yokuba kuzawutyiwa ntoni apha kodwa wabona ithuba lokuba nanku umfundisi umfundisi umsebenzi wakhe kukufundisa ngoko mna mandihlala apha ecaleni kweenyawo zakhe bathi abantu ke le into yayiyinto eyayisenziwa ngabafundi bakaYesu abafundi bakaYesu babehlala phantsi xa efundisa uYesu bahlale ngasezinyaweni zakhe ngoku lo mama ukhetha ukuba ngumfundi kaYesu ukhetha ukuba ngumphulaphuli welizwi likaYesu phezu kwezinto ezininzi anokuzenza ngoba ikhona into mhlawumbi Martha yona nto wayinqwenela ukuyenza kukuimpress uYesu bantwana bahle bakathixo ngokwenza kwakhe uMartha mhlawumbi wayefuna ukubonisa uYesu into yokuba ndiyakwazi ukubaphatha kakuhle abantu uMaria yena ubona into yokuba kwakufika uYesu mandiphulaphule yena ngoba kusenokwenzeka ndingazi into ngokumimpressa okanye ngokumncumisa uYesu kodwa enako kukuba mandifumane ithuba ndihlale okwicani kweenyawo zakhe abanye abantu ke bangacinga into yokuba le into ayimelanga ukwenziwa ngoba abafundi bakaYesu esibaziyo ngamadoda bantwana bahle bakathixo abafundi bakaYesu ngabantu abangootata bantwana bahle bakathixo ngoku lo mntu ungumama uthatha indawo yabantu abangootata into yokuba ayikwazi into yokuba abantu abamamela uYesu kanye abantu abahamba noYesu ibe ngamadododwa bantwana bahle bakathixo thixo ngoku nifumana ithuba lokuba mayibe ndim osondelayo kuYesu bantwana bahle bakathixo ngoku uYesu ingangathi uvumelana naloo nto asingobantu abathile abavumelekileyo ukuhlala ekuqaleni kweenyawo zam ayingobantu abanamandla anjani abavumelekileyo ukuhlala ekuqaleni kweenyawo zam okanye abavumelekileyo ukuhlala kunye nam noba ngubani ozibonayo into yokuba uya dinga ukufundiswa nguYesu uvumelekile into yokuba makasondele amamele ilizwi likaThixo ngoko uMaria yena ukhethe eyona nto ingasoze isuswe kuye bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi nathi sixakekiswa kukhangela into yokuba uYesu ufuna ukwenza kantoni bantwana bahle bakaThixo uhambe usenze izinto kuba uqinga into yokuba uzokwanelisa uYesu bantwana bahle bakaThixo
kanti eyona nto mhlambi ebalekileyo wawuqhakeka wawungazi into yokuba mawenze ntoni abuYesu esondele ecan kwakho okwakho kusondela kuYesu ummamele ingabi lizwi lenkosi lithi makwenzeke ntoni.
Oh, kusem. Oh.
Ngoko silapho isabelo mhlambi sisondele ekumameleni ulizwi likaThixo bantwana bahle bakaThixo into enokusinceda mhlambi kukumamela into yokuba uThixo uthini bantwana bahle bakaThixo mhlambi xa sijonga sizenzele fokamngoni izinto esiqinga into yokuba uThixo uyazifuna sizawubona abantu abangenzika kuhle bantwana bahle bakaThixo mna ndiyaye enkonzweni bantwana bahle bakaThixo umhlanje zolo kutheni ubani izinto zakhe zingathi ziyamba kakuhle kodwa yena uhlala endlini asimboni naxa iphuma phandle ngoba wena ucinga into yokuba ukwenza kwakho kuko okubangela uThixo kuve kodwa bantwana bahle bakaThixo umntu okukhethayo into yokuba mna ndizawumamela uThixo ibe nguThixo oza kunenzela okanye oza kunixelela izinto emandizenze kubona indlela ihamba ngendlela efanelekileyo ngoba umntu ukhethe isabelo sokumamela
uThixo.
Mhlawumbi uzazi kakhulu Martha izinto ezimele ukwenziwa phakathi kwabantu. Mhlawumbi uMartha uyayazi into yokuba abantu badinga ukusela nedrink enjani bantwana bahle bakaThixo kodwa uMaria yena ukhetha into yokuba noba kwenzeka ntoni nokuba uqinezelelo lungakanani alinakogqitha into endinokuyiva kuYesu.
Oh,
yanga namhlanje abazelwane ekuxakekeni kwethu nekungazini kwethu into yokuba singenza ntoni singasondela ezinyaweni zikaYesu kulapho siza kuva khona ubuncwane nokubaleka kwelizwe likaThixo sifane noMaria sizokuva into yokuba uYesu engomkhethi wabuso bantu kodwa wonke umuntu ufanelekile into yokuba amemelizwe likaThixo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngokunangona phakade. Amen.
Amen.
Oh,
Zakuwe ke bawo.
Bawo masiphinde ke okanye mandiphinde ndibulise kuwo wonke umntu osibukeleyo apha nomntu ke oqalayo ukusijoyina. Siyakwamkela ke ngelihle lomvukeli wethu uYesu Kristu iNkosi yethu. Amen.
Amen.
Bawo kule ndawo ubuso ufunde kuyo ndizawuqala ke mna ke emveni kwala koma kule ncwadi kaLuka chapter ngu-10 isahluko ngu-41 yo ivesi ngu-41 siza kufunda ke nje la emveni kwekoma emveni bana uYesu ephendulile Martha Martha uqhaliswa uphithizeliswa zizinto ezininzi.
Awu Nkosi yam.
Ubusuchazile ke bawo ukuba kukulo Martha noMaria. Njenga kuthiwa yi-host most. Njenga-host yonke ukuze uzive usekhaya wamkelekile yaququzelwa. So it's in their culture okanye it's in our culture when umntu efika fika nekwamanzi okuphunga aphunge adle azive esekhaya side sithi ke thina ke khulula ibhatyi usekhaya
Nkosi yam
nalapha. So uMaria yena ukhetha ukuhlala ezinyaweni zikaYesu. Engqondweni yam andiboni nto irongo eyenziwa nguMarta.
Awu Nkosi yam.
Because nyanzelekile okanye she's expected ukuthi enze elo hlobo including uMaria.
Ewe Nkosi yam.
Ngoba ngumsakwa nasengqondweni kaMarta ke uzixelela ukuthi bekufanele ukuthi uyandincedisa. Andiyazi ke le nto ibonwe nguMaria angafunanga imphose.
Awu Nkosi yam.
Mhlawumbi besiza kuthi thina uthanda inda. Kodwa kulungile mhlambi ukuthanda indaba zikaKristu ngoba ulwazi nobulumko ubufumana ekuhlaleni ezinyaweni zikaYesu. Uthi ke lusisi esaphithizela enqunqitswele nqunqa itumata ezokwenza ibhisto njalo.
Awu Nkosi yam.
Xa esithi uzama ukucoca bona uba hayi man ngiyabulaleka ngoku phofu bulaleka ngento angayithunywanga ngumntu. Azi zenzele ngokukwakhe. Ngokukhutshwa ngokanye ngenxa yesiqhelo ukuthi xa kungena umntu kufanele ukuthi kwenziwe elihlobo. Kodwa when esiya kuYesu esa usikhalazo sakhe dibana nempendulo ethi Martha Martha wena uqhaliswa uphithizeliswa zizinto ezininzi. At the same time uMartha uyanqwenela because when ijealousy iqala ukungenelela
awu Nkosi yami
uqala wena nokuba ilungile lento uyenzayo uqale ubulaleke
awu Nkosi yami
uthi inguwe wedwa owenza into ethile endaweni ethile kodwa wawubona omnye umntu ebaleka kwileyini yakhe qale intliziyo yehagu fune ukuqoba ngaphaya kwesitya esingesaso esingesiso esaso qale ke ngoku ijealousy ifune ukungenelela
Nkosi yami
udinwe ngoba uqhaliswa uphithizeliswa zizinto ezininzi singena ezindlekweni singena ekubethekeni singena ezingxakini ezininzi not because irongo lento siyenzayo but sijonge esityeni esingeso sethu sijonge endaweni engeyo yethu mhlambi ukuseva kwakhe uYesu akulungile kodwa ingxaki iqale ngokufuna ukuphithizela ajonge izinto ezininzi mhlawumbi ingxaki iqala ngokuthi ujonge izinto ezininzi ngoba akuthi ukuthi ayilunganga lento
awu Nkosi yami
uyenzayo kodwa ingxaki ukuphithizeliswa nokuqhaliswa zizinto ezininzi okanye ukuphithizela kubangela ukuthi udinwe endleleni kubangela ukuthi ungagqibina le ubuyiqalile ngoba ubamba phaya uyeke phaya ubambe pha uyeke pha ngoba ufuna ukubonwa ufuna ukunikwa udumo bantwana bahle bedinga kodwa uMaria yena uzikhethele bantwana bahle bedinga ukuhlala ezinyaweni zam bantwana bahle bedinga ayiqalike lento yokuhlala bantwana bahle bedinga komntu ezinyaweni zikaYesu khangela nentombazana eyayihleli isosula inyawo zikaYesu bantwana bahle bedinga ngenwele zayo bantwana bahle bedinga izosula okanye iqale yalila bantwana bahle bedinga bathi abantu ababukeleyo bantwana bahle bedinga kuba bemazi lo mntu bantwana bahle bedinga bakhaliswa baphazanyiswa zizinto ezininzi kanti abayazi bantwana bahle bedinga ukuxolelwa kwezono bantwana bahle bedinga ukufumana ukonwaba kulapha ekuhlaleni bantwana bahle bedinga kwale ntombazana ezinyaweni zikaYesu bantwana bahle bedinga umhlawumbi nathi bantwana bahle bedinga singakwazi ukulala ebusuku bantwana bahle bedinga bungehlu ubuthongo bantwana bahle bedinga sikhaliswa siphithizeliswa zizinto ezininzi bantwana bahle bedinga umhlawumbi sinedepression esinazo bantwana bahle bedinga silala ngepilisi bantwana bahle bedinga sikhaliswa siphithizeliswa zizinto ezininzi ukuba sinokubamba into enye bantwana bahle bedinga ukubana siyayibona ayilungi siyibeke ecaleni emveni bana sizamile imigudu bantwana bahle bedinga siyibeke ecaleni sithi bana hayi ayilungi lena sikhangelenye ngoba azizukulunga zonke izinto esizibambayo bantwana bahle bedinga kodwa uqala ulungise into benye ngexesha wandule ukwenza ukungena kwenye iproject bantwana bahle bedinga uzaba neeprojekthi eziyi-100 ezingalunganga bantwana bahle bedinga umhlawumbi bezinayo ipotential yokuthi bantwana bahle bedinga zifikelele ekulungeni nawe unayo ipotential yokuthi bantwana bahle bedinga uzibeke endaweni ephucukileyo kodwa awuzuyibona okanye ayizufika kuloo ndawo bantwana bahle bedinga ngoba ukhaliswa uphithizeliswa zizinto ezininzi amandla akho bantwana bahle bedinga ii-resources zakho bantwana bahle bedinga yonke into yakho uyiwastela bantwana bahle bedinga ixesha lakho uliwastela ezintweni ezininzi uthi ubamba lena ubambele ya bantwana bahle bedinga kungabikho nto igqibekayo liyahamba lona ixesha bantwana bahle bedinga iqalise umntana ongakhange afunde ekupheleni konyaka kuthi xa kufika i-exam bantwana bahle bedinga athi ekuyena yi-chapter abambele athi xa ifuna bantwana bahle bedinga ingangathi iyangena athi bana andiyazi kanene into ethile ayokubamba leya aphinde athi ke ubamba bantwana bahle bedinga athi kofika ixesha le-exam bantwana bahle bedinga ayifika ejonga ephepheni kusuke kube blanki engqondweni yakhe ngoba uziqhalise ngee-chapters ezininzi bantwana bahle bedinga nathi ke ngamanye amathuba sithi xana siqalise okanye xa sijongene nomcelimngeni bantwana bahle bedinga singabi nawo amandla ngoba bana amandla ethu bantwana bahle bedinga sibambe nangapha nangapha sabamba siyeka ngoku kufuneka siwasebenzisile amandla ethu asinawo ngoba siziqhalise saphithizeliswa zizinto ezininzi masiyekeni ke amandla ethu ukuthi siwasebenzise kwizinto ezininzi nokuba uyambona lona unwabile kule ndawo kuye ngoba ngapha kocingo akusoloko ulihlaza ngehlobo esibona ngalo kodwa nyamezela kule ndawo kuyo ngexesha elifanelekileyo uza kuzuza uThixo ngexesha elifanelekileyo nawe uzazibona iziqhamo zomsebenzi wekuyo sukuthi ukule ndawo ujonge kwelinye icala ngokristu inkosi yethu amen
amen
Oh,
Inye yona into efunekayo.
Ewo ba.
Umnqweno kaMarta bawo. Kukuba indwendwe zakhe sizive zamkelekile. Ngoko elinye lamanqanaba ekufuneka thathiwe kukuba kulungiswe izinto.
Ewe Nkosi yami.
Ukwenzele bathi abantu behleli kubekho kofu mhlawumbe namaqebengwana angenayo. Ngoku abantu basekhona. Kodwa ukuba ukulungisa oku kuthatha ixesha elide kungabangela aba bantu sebelapha ngaphakathi bazive ngathi abahoywanga apha kule ndlu baze kuyo. Marta ingathaka ibondlo. Ubona owona msebenzi ubalulekileyo ingulo msebenzi wakhe. Athi xa ijonga uMaria angaqiniseki incam into yokuba ngowakhe okanye yilaa nto yenziwa nguMaria le ibalulekileyo. Kanti ukuba mhlawumbi uYesu benokumphendula amkhethise okanye amkhethele ndiyokuba ngompha umsebenzi obalulekileyo, mhlawumbi ebezawuyeka ukulungisa ayokuhlala ezinyaweni kube bona ingangathi nanku umsebenzi ophucukileyo. Kanti le misebenzi yabo bobabini aba bantu ingangathi ngumsebenzi wokwamkela abantu. Ngoba ukumka kukaMarta kitchen wazokuhlala ezinyaweni ekuhambeni kwexesha zizawulamba indwendwe kube ngangathi azikhathelelwanga. Kodwa ukumka kukaMaria ezinyaweni zikaYesu ahambe ayokulungisa uzawubangela indwendwe kube ngathi azihoywanga ngaba bantu ngoba baziyeka indwendwe zihlale zodwa. Bantwana bahle bakaThixo, loo nto iveza into yokuba wonke umsebenzi owenzayo ukuba awujonganga zinto ezininzi uza kubona ukubaluleka kwayo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku ukuba unokuqaphela uMarta into yokuba ndilungiselela uYesu apha angawenza umsebenzi wakhe ngokuchwayita kuba esazi into yokuba ulungiselela bani, angajongi abanye abantu into yokuba benza ntoni. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uMaria yena akayihoyanga nokuyihoya ekaMarta into yokuba kwelaa cala wenza ntoni, wenzo wakhe umsebenzi wokubangela abantu bayazi into yokuba abafikelelanga endaweni bahlala bodwa. Kodwa kukho abantu abaneendlebe zokuphulaphula, ngoko ilizwi abalithethayo abantu abazindwendwe la
lamkelekile kule ndlu bantwana bahle bakathixo lento ibangela uYesu ade ngathi lento yenzwe nguMaria uyayamkela bantwana bahle bakathixo ngoba yena ufokase kulo wakhe umsebenzi wokamkela indwendwe kanye wokuhlala phakathi kwakunye nendwendwe ngokuba inye into efunekayo bantwana bahle bakathixo mhlambi bekunothi ukuba ebengakhalazi umata bantwana bahle bakathixo athakuza nesuphi yakhe abantu bathi kudala silinde lento kunjalo nje siyasazi nesandla sakho into yokuba bekufanelekile silinde elixesha ngoba ujonge kwinto enye inye into efunekayo bantwana bahle bakathixo abantu bade bangazazi neziphiwo zabo mfoka mnguni ngenxa yokujonga iziphiwo zabanye abantu bantwana bahle bakathixo alibali into yokuba kuwe kusenokwenzeka into yokuba uThixo ufuna into ibenye kodwa wena ujonga abanye abantu abangangathi basikelelwe ukogqithwa wena bantwana bahle bakathixo ufune uyokwenza zanto zabo uphithizeliswe uxakekiswe zizinto ezininzi bantwana bahle bakathixo kodwa iyona nto ibalulekileyo inye into efunekayo
babo andiyazi noba apha emicimbini esiba nayo apha ekuhlaleni kukho abamama batsha phaa iziko
awu ngosiyam
bade balibali balityalwe kwa ukuba kuthiwe sibulela oomama baseziko
awu ngosiyam
wow emveni uba umsebenzi uqoshelisiwe
awu ngosiyam
kwakungabikho ukutya phunywa kusithiwa hayi ubumbila msebenzi
ewe ngosiyam
bumhle umsebenzi kabani kodwa ibe khona into elandelayo izama ukubonakalisa kubaluleka ukumsebenzi walo mama ukuba banokufuna ukuathenda umngcwabo
okanye
umsitho lowo zithe azambiza
awu ngosiyam
okanye bafune ukuba sekwayareni balibale ngomsebenzi wawo kunye abantu belambile uzobona kuhanjwe kwalapha ekuhlaleni kuthethwa ngomsebenzi kabani ubumi ngoba khange qhutywe ke ekupheleni izama ukuthi nyamezela kule ndawo
ukuyo
ukuyo
ngosiyam
ngoba uMaria uzikhethele isakhi sabelo
ah ngosiyam
esingena kuhluthwa mntu nawe unikiwe sakho
sabelo ah ngosiyam
esingena kuhluthwa mntu imhlambi ayisiswe si sokuhlala ezinyaweni zika
ah ngosiyam
ewe ingangathi kulungile ukuhlala ezinyaweni zikaThixo bantwana bahle bedinga kodwa ngiyakuxelela namhlanje akekho umntu bantwana bahle bedinga ofuna ukungena etyalikeni
bedinga
enengca ithi xa kukho umbethe bantwana bahle bedinga funeka bantwana bahle bedinga akhethe indawo yokuhamba athi ibhrukhwe yakhe umfundisi ebeyilungisile afike igcwele umbethe apha bantwana behle ngoba akulungiswanga ufune wena uyokumamela
bantwana bahle bedinga
ubonakale izinto zetyalike
singenzeki ngoba umdikoni akawenzanga umsebenzi wakhe ubaleke ukujongomnye bana bahlibedinga ibonakale bafike athi umfundisi efike ebandleni afike kungekho bantu ngoba abavangeli abawenzanga umsebenzi wabo
bafune
ukuyokwenza umsebenzi wabantu abathile bana bahlibedinga into endizama ukuyithetha zonke ezi zinto zisengela thungelini linye bana bahlibedinga nyamezela okanye bambelela kule ndawo ubambelele kuyo bana bahlibedinga bana bahlibedinga udrayiva akazibaleli ngokwakhe imali
etekisini
bana bahlibedinga ukhona umntu omncedisayo bana bahlibedinga ndifuna ukuthi bana bahlibedinga sophithizeliswa zizinto ezininzi bana bahlibedinga bambelela kule ndawo kuyo bana bahlibedinga bambelela kule ndawo ubekelwe kuyo bana bahlibedinga uthixo ukubeke ngenjongo kule ndawo kuyo bana bahlibedinga nawe sisabelo sakho osinikiweyo nguthixo mama asinohlela sonke ezinyaweni zikathixo uzo ikhona ixesha apho uyesu azokulamba khona ikhona ixesha apho indwendwe khona sizakulamba khona bana bahlibedinga umhlawumbi uvele la vesi thi bana ndandilambile
ndandiphakutya
ndaye kuhlela nahlela ezinyaweni zethu likhona ixesha alambe ngoba ebengumntu mosi uyesu belikhona ixesha lokubana anqanwe belikhona ixesha lokubana adinwe belikhona ixesha lokubana hambe uzowungena pho ke wena xa inqaniwe xa ilambile umzisela amanzi atye uthixo akwenzela ukuthi ivangeli ihambe ihanjiswa nguwe bana bahlibedinga ngoba i-energy mosi kuthiwa yi-ability yokwenza umsebenzi sozakwazi ukuyenza ungaqalanga wamnika amandla yena bana bahlibedinga sizozama ukutsho namhlanje
umaria babo asimva ethetha yena apha sibaliselwa ngomaria kodwa yena asimvethethwe yena mntu esimvayo ethetha kunjalo nje simve khalaza umarta bantwana bahle bakathixo ngoko ithi loo nto xa ifika apha kum ifike ithi xa sousinikiwe isabelo bantwana bahle bakathixo akudingeki nobuthethe uthixo ukuthethela ngokwakhe bantwana bahle bakathixo xa selusikhethile esakho isabelo akudingi into yokuba uhamba uxoxa yonke into le abantu abahleli nje bayathetha ngabantu abangaqinisekanga into yokuba bona babelwe ntoni uthixo bantwana bahle bakathixo mhlawumbi nanamhlanje uthi umntu owenzayo umsebenzi asimboni loo mntu ethetha kakhulu kodwa abantu abangaqinisekanga ngomsebenzi wabo uzawufika bethetha ngaphezu kokwenza bantwana bahle bakathixo ngoba akazazi isabelo sakhe sikweliphi cala abantu abasaziyo esabi isabelo bahamba bokuhlala endaweni yabo ebafaneleyo bafike bazole bayizolele into yabo ngoba bayayazi into yokuba mna andiyazenye into uthixo undiphe le nto kuphela bantwana bahle bakathixo ingangathi ngumntu mhlawumbi oyaziyo into yokuba mna andikwazi ukucula kodwa ndiyathanda ukuya enkonzweni afika angene aqhwabe izandla aphinde aphume bantwana bahle bakathixo abantu abafuna yonke into bazalwane ufike sithi ibingamnandanga inkonzo yanamhlanje ngoba khange bandivumele ndihlabele okanye khange bandisikele naselizwini ngoba umntu akaqinisekanga ngesakhe isabelo ukuba sikweliphi icala ngoko uzamfumana ethetha amaxesha amaninzi bantwana bahle bakathixo kodwa umntu osaziyo isabelo sakhe uzawuthethelwa nguthixo bantwana bahle bakathixo mhlawumbi nathi kwindawo esikuzo bazalwane uthi uzama ukwenza umsebenzi wakho uva abantu bethetha mhlawumbi eli xesha lixesha lokuthi icwaka ngoba into iphiweyo nguthixo ayisayi kuthathwa mntu bantwana bahle bakathixo into yakho yeyakho bazalwane bam abathandwa lilizwi kathixo nokuba abantu bacinga into yokuba ifanele bona kodwa into yakho yeyakho ayisayi kuthathwa mntu bantwana bahle bakathixo ngoko xa sisazi isabelo sethu sawuthethelwa nguthixo
babo ukuba ibindim nawe benzothi mntakwethu hayi mani kuyondincedisa ndohlulakala phaa
ewe bawo
kodwa lo mntu akathethi namaria uthetha noyesu athi uzama ukuthi mna ndizama ukuququzelela wena
Ewe.
Lona, ugalile apha.
Kenze into.
Ngoba sinayo lento yokufuna ukushayinisa indawo esihleli kuzo.
Ewe Nkosi yami.
Abanye abantu. Sinayo lento yokufuna ukushayinisa izitulo zethu ngabanye abantu ibe ngathi abanye abantu akhondo bayenzayo bo.
Ewe Nkosi yami.
Banabahlebedinga. Ewe banabahlebedinga ngoba ababantu uYesu ufike behlela phapa bobabini.
Ewe bawo.
Ukuthi amkhwece ambizele ecaleni ukuba wenza into errongo ngokuhlala ezinyaweni zikaYesu.
Ewe banabahlebedinga.
Sinayo lento banabahlebedinga ndim othandwayo nguYesu.
Ewe bawo.
Ndim ibe ngathi ezinye iziphuko zabanye abantu banabahle okanye ezinye izabelo zabanye abantu azibonakali banabahle bedinga ngoku sibona loo nto nomntu ezenzinga ngathi esakhe isabelo azithathele ngokwakhe ngoba siyakwazi ukuzithathela izinto banabahle bedinga ekuhambeni kwexesha banabahle bedinga sibonakale sidinwe endleleni ngoba sizithathele ezi zinto banabahle bedinga sifuna ukubonakalisa ingangathi sifuna ukuphakamisa igama lefamily zethu sifuna ukuphakamisa amagama ethu sifuna ukuphakamisa iziqu zethu
banabahlibedinga
ekuhambeni kwethuba banabahlibedinga sidinwe banabahlibedinga phofu lo mntu besifuna ukumimpressa banabahlibedinga abonakale engajonge ecaleni kwethu banabahlibedinga ajonge aphezinyaweni zakhe banabahlibedinga asiye kuye banabahlibedinga ubani umnyeka njani enzinto ethile banabahlibedinga banabahlibedinga kuthiwa wena uzonyulele le nto uye qhubekeka nayo ke banabahlibedinga sizothi ke ukubana banabahlibedinga loo nto uyinikwe nguthixo qhubekeka nayo nokuba ingangathi iyakudiniswa endleleni ikudiniswa nje banabahlibedinga ujonge isitya somnye umntu ikudiniswa nje awubaleki eleyinini yakho uba ububaleki eleyinini yakho ubungazuba nalo ixesha lokujonga banabahlibedinga enye into eyenziwa ngomnye umntu uba ubunojonga okanye banabahlibedinga uthi lo mama ehlela apha yena uthi ubonani akawuvulanga nokuvula umlomo wakhe sezithethwa izinto ngaye banabahlibedinga ngoba abantu banabahlibedinga abafocus kwizinto abazenzayo iindlebe zabo ziyavaleka banabahlibedinga imilomo yabo ayiphenduli yonke into noba izinto sebeziva bayazihluza izinto emazihlale ezintliziyweni zabo ngoba bahleli ezinyaweni zikathixo bahleli ezinyaweni zikayesu amane uYesu ebambambatha banabahlibedinga amane ebavala iindlebe kwizinto ezingekhoyo ezithethwayo banabahlibedinga ngoba ebenayo into yokuyithetha lo mntu mhlawumbi enokumqhubekisa uMarta kodwa wavela wathula waye kuYesu amphendulele sinaye umntu oza kusiphendulela ezinyaweni zakhe sinaye umntu banabahlibedinga ozomane esiphendulela banabahlibedinga yekela ke uYesu akuphendulele uza kuphendulela xa uhlele ezinyaweni zakhe ngokristu Nkosi yethu amen
amen
phezulu mama songena kanjani phezulu mama songena kanjani
mama songena
mnikelo baba.
Eh baba, mnikelo wethu ke sicela wonke umuntu ongeka subscribe a subscribe umuntu oyithandile inqubo yethu acofe ulike. Nayo wonke ke umuntu onqonela ukuthi ayifumane le nqubo sicela ukuthi umsherele ngokuthi ucofe wayitheka nene uba ukhupha lithena la iqhosha lithe sicela ke icofa la iqhosha lithe nisherele abanye abantu uba ke sowuzenziwe soyicofile la nto ka-subscribe ungathi ke ucofe ala qhosha le notification kwenzela ukuthi izokukhumbuza ukubana icawa yabantu abangacawe ngentsembi yesihlanu iyaqala ibhexeshwa ngengulo mzalwane oseceleni kwami uSihle wakabonani nawumaneki ngamanye amathuba nombona khatshwa ndim nangamanye
amathuba
sibulele ke wonke umntu ke okuthi osixhasileyo bawo osixhasileyo ngandlela zonke asixhasa ngayo mhlawumbi ngemithandazo because sikule ndawo siphelekwa yimithandazo yabantu esingabazi nokubazi nabo ke bayenzayo ke laa nto yokusubscribe naye wonke umntu osixhasileyo bawo ndikhe ndathi ndingena apha kwasasiza sasihlala kuso sokuqala apha iperitras kasiyalinga ndiyothenga phayana ndathi xa ndigqibothenga ke ndiphuma babe engena lo sisi ubuhle wakajwili
siyabeka ke siyabeka apho wena buhle
wathi hayi intlela nto niyenzayo bendiqala uyibona kungoku ndiye ndasubscribe nosubscribe
simbonile usubscribe wakho
simbonile ke usubscribe yakho siyabulela kakhulu ke sisi wam nabendibulela bendingabeki uba ukawubeke ba
hayi ke siyabulela sumbekile ke ubuhle pha siyabulela uba uyakhumbula naba senza grade 8 sasipha ukhona umbutho esasikuwo kwakuthiwa yi-children's resource center
UCRC
pha ke bawo zazininzi into esasizifunda kuzanywa nokukhutshwa abantu abancinci kwizinto ezaphantlapha singaphithizeliswa zinto ezininzi yabona into yokuba ezinye zee-traits ezazikhona phaa yayi-leadership speaking of leadership and women in leadership. Kwakukho ke omnye usisi sasinaye phaa kwakuthiwa uakhona wakamarhangula ngomfundisi ke ngokungumama umfundisi sizawubeka yena ke bawo sibeka yena umfundisi akhona marhangula siyathemba ke wena mongameli andiye ukuba uzalimamela ukhwelo lethu xa sithi siyakudinga uze uzokubeka mabe mabini mabe mathathu
bendibone ndazi kodwa kule nyanga ingathi ebebhiyezela la mini wayezalwa ngayo bendikhe ndambona ebhabha kwezi status
masithi belated birthday kuwe wena mfundisi bawo ke masivale inkonzo yethu ngofefe sivale amehlo fefele nkosi yethu uYesu Kristu uthando lukaThixo nobudlelwane bomoya engcwele bungahlala kuthi sonke ide buye inkosi yethu izolanda ibandla kuYesu Kristu inkosi yethu ngoku nanganaphakade amen
amen
amen amen amen amen amen
babuyile ecaweni besiyenzele wena le nkonzo ukuba khanguye ecaweni asisathethi loo nto ngoku kodwa le nkonzo besiyenzele wena siyibulele kumntu wonke osibukeleyo kwade kwaleli xesha kumntu wonke osimameleyo kwade kwaleli xesha kwiindawo zonke ngokwehlukana kwazo enisibukele nenisimameleni kuzo sithi enkosi icawa yabantu abangacawiyo iyabuya kule veki zayo ngentsimbi yesihlanu siyabulela kakhulu le icawa yabantu abangacawiyo
bawo istudio siyawa apha
uyasiwisa istudio bawo
ningalibali ukuthanda sithixo thandazekayo babayeni
babayi enkosi.
Baba yin, baba yin, baba yin.